Nzanga mukama Obulungi bwo Nekisakyo Nakusinzanga Nakusinzanga mukama Nti emyaka gyonna obadde lwazi lwaffe, obadde maanyi gaffe, ate osigala oli ngabo yaffe. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Holy Spirit. Yes, Lord, we are your temple and we welcome you today.
Oh, my. Mukama mwesigwa, buliruna
mwesigwa Mukama mwesigwa